Kei te whakatete ngā prihimana i ngā tāngata o te hapori. Koera te whakapai a ngā wātene Māori o Manurewa i te patunga o tētahi taiohi. Ināianei e a wangawanga ana rātou kei hau kerekere hia etahi atu. Nā Marae investigates tēnei kaupapa me ngā whakaahua i whakarāke.
Koinei te āhua o te tona o Tāmaki i ngā pō, he prihimana. He wātene, he kaihara. Engari, he taikaha rawa i etahi wā. Koina te whakaaro i te patunga o tēnei taiohi Māori, i te mea i whakaaro ake nā prihimana, nāna tētahi waka i whānako.
I was speeding by 5 cops there, on the ground. We were at Clendon and about 2 cops walked up to me and they pulled me off the sidewalk here. And yeah, they pushed me on the grass. He said they just used their torch and came across and bang, straight on my head.
Watata tonu te tau. Te mamai kai roto tonu i āha.
He uri a ia nā Maggie Edwards, tētahi o nā wātene Māori o Manurewa. I runga i nā ture o te kōti, kaore mātau e āhei te whakamōhio atu ko wai ia. Hei tā Maggie, he mātaki noa tau atama i te wāhi hara. Ah, kapatua.
Pēnā ka mea mai nā prihimana kia mātau nei o Manurewa, nā wātene o Manurewa, kia haere te mahi i tō rātou nā taha karewa we whakai.
Ah, kuna nawe hoki kei te kitea tonutia, he tauira tēnei mā te hunga pakeke.
Mā rātau hei āwhina, hei tiaki o rātau nā tamariki. Kauai pēnei nā me patua rā nō hia i nā prihimana, ā kāwari rātau.
E rima nā whakapae a te prihimana ki te tamara. I tēnei wā e tiro tonu ana nā prihimana ki tēnei take. E trai ana hoki nā taha erua te whakawhanauna i a rātou anō. Rāpārata whai, te karere.